anga ndi po Kadziotche ndimagwira ntchito ku company ya super septic tank ife timapezekera pa Malawi housing pafupi ndi pa chipatala cha Central pamene munthu watifuna akhoza kutipeza pa manambala awa 099 65 32 486 ifeyo monga mwa ntchito yathu timayesesa tikapita kukagwira ntchito mapaipi athu akhale kuti alipopo tikamagwira ntchito muja samapezeke zotayikira tayikira komanso timayesesa kuti galimoto yathu isapezeke kuti pena pake kutaya madzi kapena chani cholinga chakuti tikamapopa kumene kuja kusapezeke fungo komanso timatha kutira mankhwala tikaona kuti mwina toilet yiyo ikupanga fungo kwambiri cholinga chakuti tilimbikise ukhondo komanso munthu amene tikamugwirira ntchitoyo nayenso akhutire kuti mmene ife tabweramo ukhondo wabwerapo ngati panaoneka kuti sipalipo